To everyone, my name is Zolisa, by the way. I accept Jesus Christ as my personal savior, and today I'm about to promote my CD at the taxi rank. It is my first time to promote the CD of mine, and the CD of mine is saying xasisemthandazweni, sivula intliziyi. I done the CD in Malibu in Rise Up Youth Development Studio. It's done by Andrew Peterson and Bonita. Thank you very much to Bonita Peterson and Andrew Peterson. Yeah, thank you very much. And in this one, ngoku ndiyeke erenkini ke ndiyopromotha kumculo wami. Umculo wami ke ngumculo omamelekayo kakhulu, uyavuselela emphefumlweni, uyavuselela enhlizweni ngelihle igama leNkosi. Ndizohamba ngoku ndiye erenkini ndiyojwa ngabantu ukuthi bazothini ngale nto. Okay. Izinto endidlule kuzo before ndirekhode le CD actually zinzima kakhulu elayifini wam. Really ngo-2005 khona ndikhula i-TV manager impiso besithi ogqirhana uzuphinde ndikwazi uhamba. Andazamkela ingxaki, andazamkela because ndine-physical disability. Engqondweni yam yahlala nasengqondweni ukuthi hayi mani wena soze ulenze ixesha. Then ndizozamkela ngo-2019 ukuthi hayi mani ikhona le physical disability, so ubomi bam bungahamba ngoku ndinale nto. So ndathi ke umandithandaza ke ndaboniswa ke indlu esemalibu ukuthi mandiyothandaza kuyo, yavela kanjalo ndihamba. Ndifuna uzibona like ndishumayela umculo kuzo zonke iintlanga, kuzo zonke izizwe ngomculo kuphela, because uPaul noSila babevalelwe entolongweni but bahlabelela iingcango zentolongo zavuleka. Ya, nam ndifuna uzibona ndishumayela ngomculo kweli xesha likhoyo. But ke ngoku ndiyacela ukuthi nabalaleli emakhaya bangasidihamb bangayikopi, bangayenzi beyi-pirates ngegama elihle leNkosi. Xa umamela umculo wam, I make sure that ulife wakho soze uphinde ufane naqala. If ubunedepression, anxiety, like ngokuhlabelela kwam iyaphela yonke loo nto, nethi ngokuhlabelela kwam iyaphela loo nto actually. Ya, I promise you ukuthi ndizotshintsha iimpilo zabantu abaninzi, ndizolanda abantu elizweni lokonakala, ndizobonisa abantu ukuthi uThixo usekhona usaphila awandivusa ngo-2005. So ndizoxelela abantu ukuthi bangamdawuthi uThixo usekhona uThixo. Ngale CD ne ithi xasisemthandazweni sivula izintliziyo sibika kwiNkosi, actually ndizo-encourage apho ukuthi emthandazweni kukhona into ezitholakalayo. Emthandazweni noba kubophekile, but if uhlele emthandazweni kukhona into ezivulekayo ngelihle igama leNkosi. So ndizoxhobisa abantu ukuthi basinyamezeleni bandla, basikhulekeni, singadini ukuthandaza. Inkosi.